Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje baphulaphula siza ke nentethe ephuma pha ngomlomo kaStuart Baxter apho umfana omdala ke aqhwaba ngazo zonke izandla zakhe okanye othula umnqwazi ewothulela nendodana yakwaBrandon Peterson uthi ngeperformance ithe yayenza pha izolo ngecawa apho umfana omdala ke athe wabamba ke iipenalties ezimbini baphulaphula ke loo nto yenza into yokubana ke Kaizer Chiefs ke ibe iyaphumelela pha iphumelela iCarling Black Label baphulaphuli uthi ke le ndodana kwaStuart Baxter ithi ke xa imbeka lo mfana okanye imbalula lo mfana kwaBrandon Peterson ithi yona umnikeza ubunzima bokubana akazuzazi into yokubana makadlalise umphi ugoldkeeper ngoba ke ikusingathi nayo lo mfana kwaPeterson uyasiveza uyasiphakamisa esandla uthi Stuart Baxter nam ndikhona uthi ngoku into enzekayo ngokho yitumele ngikhune onaye othe waqhuba kakuhle kakhulu futhi ke othe naye wenza ke ibe mangaliso pha izolo xa bebedlala neOrlando Pirates uthi kakamkhuthiswa into okuthiwa ukhune benengxaki uthe befuna utesta ke nalolu goalkeeper umtsha ngoba ke uthi iphule bekulo yena izolo ebefuna ubona ke abadlali abasha into yokubana ke ingabe iKaizer Chiefs bayiphathele ntoni uthi ke ngoku yena kaboni ingxaki baphefume kakuhle kakhulu yiyo loo nto ke agxininise kakhulu pha ugoalkeeper ke uBrandon Peterson esithi ke lo mfana umnikeza ingxaki ngoba ke kuzobakho ukhune akubay kubekho uBruce Former kubekho yena uBrandon Peterson ngokuthi akazuzani into yokubana ke makakhiphise omphe nguStuart Baxter kodwa ke uthi loo nto leyo ke yawuxhomekeka kuba bayifoba ngomphi ke ozolwela ke indawo yokuqala pha kwiKaizer Chiefs esithi ke umqhwabele zandla umfana omdala ke ngegame yokuqala abe isandla sakhe uyasixhoma ke umfana kaBrandon Peterson wayithatha iKaizer Chiefs ke wayiwinisa ke iCarling Black Label Cup uthi wabe segqibezile ncoma napha ngumfana kaRaegelo Serhota uthi umfana omdala udlale kakuhle kakhulu iyoungster eyona nto ayibalula ke ngoSerhota uthi uyakuSerhota ke ngokuthatha i-defenders naye umfana omdala akakonqina utshallenje i-defenders laa nto ke ifunekayo kwiKaizer Chiefs ke laa nto kudala yafuneka into yokubana ke makubekho abadlali abazoqonda ngqo abafana noKhama Bhiliyathi abafana noDumisani Zuma baphulaphula loo nto ke izayinceda kakhulu iKaizer Chiefs kule season ngoba ke nakunoBennett Parker ngoku uStuart Baxter emjikile wambeka ngqo kulaa poshini yakhe phaa abe yitarget ahlale phaa ngaphambili bamdlalela ibhola uParker athanda ngophuma izipeyisi uyabona ke ngoba umbeke phaa noko noParker uyatshazazi ukuthi wenzani nothi le nto ebeyenziswa phaa nguGavin Hunt emdlalisa yonke indawo ebebenza naye popana uBennett Parker end apha ke abalandeli bemgxeka bemthuka uyabona ngoxa ezambeka phaa afaka abafana basefresh bathi mabadlala ibhola uBaxter ndicinga beKaizer Chiefs yoyakude ngoba ke uzawuthatha ukujonga phaa kuSamir Nikovic senkulu ke into efuna ulungiswa phaa kuNikovic baphulaphule andazi noba ke ndiyibona ndodwa na but khona le nto ndiyibona ukuthi iyamphazamisa ngokuthande ukumshiya kulo mdlalo ke weKaizer Chiefs kodwa ke asikholapho ke baphulaphule fulake nani ke nike ningene nesinto yokubana ke nivanjani ke zindaba zikaStuart Baxter pho ke othulela umnqwazi khona ke uBrandon Peterson esithi ke usebenze kakuhle kakhulu ngegame yakhe yokuqala ndifuna ke baphulaphule ningene ngoba ninzi benu nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.